Teka n'umunezero ntangire hefye gusubira kubana namwe banywanye mukurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza misi yose kuri imbonesha kure y'umuhuza ATV ndabahaye kaze muraya makuru yo kuri uyu mugoroba wa kwa kane turi ku itariki ya 14 Nyakanga 2023 aho tubazaniye amakuru udakwiye gucikwa muri uyu mugoroba n'inkuru idasanzwe za kugaruka kubiriko bivugwa cyane ku muryango w'umukuru w'igihugu. Turaza kugaruka rero kuri Evariste Ndayishimiye ndetse na Angelina Ndayishimiye boba bamaze iminsi 58 mu minsi ijana iyo yose rero ikaba iheze bayimaze hanze y'igihugu. N'ingingo rero tuza kugaruka ku buryo burambuye mu kanya gatoyi ivyo byose abantu bavyihweje na gihugu baratangiye kubaza bati ku mukuru w'igihugu n'umukenyezi we bama mu ngendo hanze amafaranga y'agaciro akabandanya kubura izo ngendo zituzanira iki. Reka dutangure tubibutsa ibi bintu bikurikira. Ku itariki y'umunani kwezi kwa gatandatu 2023 bari i Lusaka muri Zambia. Ku itariki ya 15 gushika ku itariki ya 19 kwezi kwa gatandatu Angelina Ndayishimiye yari muri Repubulika Iharanira Rusangi ya Congo. Ku itariki ya 25 kwezi kwa gatandatu gushika ku itariki ya 5 kwezi kw'indwi 2023 Angelina Ndayishimiye ari mu gihugu cy'Ubushinwa. Kuva ku itariki ya 27 gushika ku ya 28 kwezi kwa gatandatu bompi bari i Rwanda mu gihugu cya Angola. Kuva ku itariki 9 gushika ku ya 15 Angelina Ndayishimiye n'umuryango wiwe bose bari bari i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuva ku itariki ya 16 kwezi kw'indwi bari i Nairobi muri Kenya. Ku itariki ya 18 kwezi kw'indwi Angelina Ndayishimiye ari mu gihugu cy'u Rwanda. Itariki ya 25 gushika ku ya 28 bari mu gihugu cy'Uburusiya ndetse n'Ubushinwa. Ku itariki ya 10 gushika ku ya 11 kwezi kw'umunani Angelina Ndayishimiye na Evariste Ndayishimiye bari mu gihugu cya Nigeria. Ku itariki ya 23 ishira ya 25 bari i Johannesburg muri Afurika y'Epfo mu nama ya BRICS. Ku itariki ya 27 ishika ya 28 bose uko ari babiri bari i Kinshasa muri Repubulika Iharanira Rusangi ya Congo. Ku itariki ya 3 kwezi kw'umunani murantunge ku itariki ya 3 gushika ku itariki y'umunani kwezi kw'icenda bari mu gihugu cya Kenya ndetse na Tanzania. Kuva ku itariki ya 10 gushika ku ya 17 bombi bazaba bari mu gihugu cya Kiba. Ivyo byose byemeza ko iminsi 58 mu minsi ijana iheze bayimaze hanze y'igihugu. Perezida Ndayishimiye na Angelina Ndayishimiye ivyo turaza kugaruka ko muri aya amakuru. Ivyo vyose rero vyabaye ngo nakataraboneka mu mateka y'u Burundi. Reveriano Ndikuriyo we abiravye neza yaragize ati kwama mu ndege bimaze iki mu gihe ataco uzanira igihugu. Yoba yarabivatiye mu gahanga. Vyose navyo ivyo yoba yarashikirije tukaza kubigaruka ko muri aya amakuru. Ndagusaba kugira ufyonde kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko bibuke no kubisangiza bagenza be kugira badacikwa n'amakuru yose dushikiriza. Ndaguhaye kaze mu mezi atatu aheze Evariste Ndayishimiye na Angelina Ndayishimiye bamaze ukwezi n'indwi zitatu mu ngendo hanze. Ni hagati y'igenekerezo ry'umunani ukwezi kwa gatandatu n'irya 17 ukwezi kw'icenda turimo 2023 Perezida Evariste Ndayishimiye azuba amaze gukora ingendo 9 mu bihugu 11 mu kiringo c'iminsi ijana. Azuba amaze kumara iminsi 34 mu mahanga, ni ukuvuga ukwezi kurenga mu mezi atatu. Muri ico kiringo nyene umupfasoni Angelina Ndayishimiye nawe yazoba amaze kugira ingendo ndwi mu bihugu ndwi mu kiringo c'iminsi ijana. Angelina Ndayishimiye azoba amaze iminsi 41 mu mahanga, ni ukuvuga ukwezi n'iminsi 10 ngendo zitatu muri izo ndwi yazikoze aherekeje umukuru w'igihugu. Munateranije iyo minsi yose akihozaho Angelina Ndayishimiye yagiye aherekeje umugabo usanga umukuru w'igihugu n'umupfasoni niyo bakoze ingendo 13 mu minsi ijana bongera bamara hanze iminsi 58 mu minsi ijana, ni ukuvuga ko umwanya baba hanze usumba uwo baba mu Burundi. Bibandanije gutyo mu mwaka w'ikore w'ibihumbi 2023 shiriwe 2024 Perezida Ndayishimiye azomara hanze amezi ane n'igice mu mezi 12 agize umwaka. Jeri Ndayishimiye nawe azoca amara amezi atanu n'igice muri ico kiringo nyene bateranije imyanya bamara hanze. Umwaka uzohera bamaze hanze amezi indwi kuri 12 mu ngendo 42. Ivyo vyose rero ngo nakataraboneka amateka y'u Burundi. Kuva u Burundi bwikukiye warongoye igihugu akamara umwanya munini hanze, yabaye umwami mwambutsa wa kane bangira icenge yasohotse igihugu muri gitugutu 1965 wagiye mu Busuwisi arinda atembagazwa muri mukakano mu 1966 ataragaruka. Ni ukuvuga hafi amazi icenda ari hanze y'igihugu, ariko vyaramenyekanye mu nyuma kayo mezi yamaze ari kwivuza indwara ya kanseri. Mukuru w'igihugu nawe amaze kumara umwanya munini hadasohotse. Murantunge, mukuru w'igihugu nawe yamaze kumara umwanya munini adasohotse igihugu. Petero Nkurunziza mu kiringo cya gatatu kuva mu mwaka 2015 ushyira 2020 yasohotse amasaha make ya rimwe rizima asimbira ingara muri Tanzania aca agaruka. Perezida Ndayishimiye n'umupfasoni we bagiye kwandika amateka mashasha y'abatwaye Burundi bakagendura isi mu mwanya muto cyane. Ivyo vyose Reveriano Ndikuriyo n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD abiravye yagize ati kwama mu ndege bimaze iki mu gihe ataco uzanira igihugu. Uko umukuru w'igihugu asohoka akaja mu bandere vyiza birahiye ijambo igihugu, ariko iyo atazi guhitamwo ingendo ajamwo n'izindi aronga ikintu mwango biragorana kuko urugendo rw'umukuru w'igihugu rurazimvye rwose. Mbere y'uko Perezida agenda habanza kugenda abajejwe umutekano wiwe. Perezida agenda aherekejwe n'abantu batari bake harimo umupfasoni wiwe ujejwe protokole, hari umusirikare agendera inyuma yiwe ujejwe amagara yiwe abajejwe umutekano wiwe ujejwe ku muzimana ni maitre d'hotel, hari umushikiranganje migendere n'abakungu abandi bashikiranganje be n'abafasha umukuru w'igihugu washobora gukenera. Ni gakuru rugendo rwe rubamwo abantu bari munsi y'icumi, aho ntitwibagiye ko kenshi agenda n'indege akose. Gendo nk'izo rero akaba zimazemo amezi hafi atandatu mwaka iki gacu Burundi kizoha geserera. Amafaranga leta y'u Burundi izokoresha mu mwaka w'ikori w'2023 ushyira 2024 amafaranga y'ingendo z'umukuru w'igihugu yarwijwe kabiri yavuye ku miliyoni 108 ashirwa ku muri yaridi n'imiliyoni 107. Aho ni dasa Tunyumana yahoze avugira Perezida Nkurunziza akamenyesha ko kurwiza ingendo gutyo bisigura ko umukuru w'igihugu n'umukenyezi we bifuza kurwiza rwose amafaranga bahabwa ava mu ngendo. Ni frais de mission kubera basanzwe bandika amafaranga bahabwa kuri buri rugendo bakoze hanze. Ngendo nk'izo zose sinjiriza iki gisanzwe gikenye cyane ivyo vyo kwigwa neza. Reveriano Ndikuriyo niwe yigeze kubaza akabazo gakomeye ati umutegetsi biraryoshe kwama wambaye neza biraryoshe kwama mu ndege iriho n'igihugu biraryoshe, ariko iyo mu gihe ataco vyinjiriza igihugu ivyo vyose vyoba bimaze iki? Nawuzi uwo yariko arakebura ariko yavuze ukuri. Niyo nkuru ya mbere kagire tubashikirije kuri ivyo vyose bivugwa mu muryango wa Felicito Ndayishimiye. Katubandanye naya makuru. Kuronka idolari byasubiye kuba ibitoroshe mu Burundi, umunyagihugu wiwe aratabaza. Hari umurundi rero aba mu mahanga yaramaze imisi mu Burundi n'ubundi ngo hageze uko asubira inyuma ngo kubera ujanye amafaranga y'amarundi hanze ataco ushobora kuyakoza gahirondeye aho avunja ngo bamuhe amadolari akene amadolari 12,000 ariko yaravuze aho ayakura. Rero akaba yaranditse yihebuye cyane akibaza iyo Burundi buri kuburaja. Yagize ati mutabatabarize yemwe by'amadolari byanse karacinga n'ingo umuntu atashe mu Burundi ahakwamire kubera amadolari kuko ntushobora gusohoka ufise amarundi tuhave tukajahe. Jewe sindakubesha nakubwiye Bujumbura bwose, ariko nabuze ko ndonga 12,000 by'amadolari none kiyugi kiva hehe kikajahe ngo birateye agahinda cyane. Umuyobozi w'Ibanki Nkuru y'Igihugu Dieudonne Murengerantwari uyu mwaka yari yemeye ko BRB igiye guhora idandaza buri muntu wiye amadolari ku yandi mabanki mu gihugu. Ese vyoba vyarahereye hehe? Ngo wa murindi mwiza wari uzananye uba warahereye hehe? Nibyo bibazo abantu batandukanye bariko bibaza baravye nivyo biriko biraba mu gisata c'amahera aho bemeza ko amadolari boba barajyabuze yose mu gihugu cyo Burundi. Reka izi nkuru rero tuzibandarize mu bindi bisata bitandukanye nkuko twabibagejeje ko byinshi rero biriko biravugwa cyane. Turavye rero kuri iyi nkuru nuko birabana n'ubuhinga bwa none hari amashusho abantu bashira muri application PhotoLab ngashobora rero kuba adandazwa ku zindi mbuga. Muramaze iminsi mubona amashusho abantu bashira ku mastati ugasanga umuntu aruzi yirabura asigaye afise akabiri karembye k'inzobe, imishatsi yiwe yahindutse nk'iy'abazungu naye impuzu aba yambaye umengo n'iy'ababikinyi b'amarerezi. Mwene ayo mashusho aba yakozwe n'ubuhinga bwa none canke application bwitwa PhotoLab benshi usanga batiyumvira ingaruka zo gukoresha mwene ubwo buhinga bwa none. Ubuhinga mu bijanye no guhingura ubuhinga bwa none bukoreshwa kuri nyabwonko canke muri telefoni ni programmeur ni Libere Gatare ravuga ingaruka mbi mwene ayo masanamu ashobora gukwega. Aragira ati amashusho abantu bashira muri PhotoLab arashobora kudandazwa ku zindi mbuga ngo maze guha bene izo application uruhusha ukuja mu mashusho yawe. Hari aho abafise mu bintu izo nyabwonko bashobora no gufata ayo masanamu bakayabika mu bubiko bwabo kugira bazoyagurishe ahandi nko ku zindi mbuga zikoresha ubuhinga mvabwenge intelligence artificielle canke bakadandaza ibikuranga n'ibindi. Akaba yarongera akira ati turetse n'ivyo hariho ingaruka mbi ziri mu mategeko dusanga muri izo application cyanje police de confidentialité mu gihe zidakoresheje nk'uko bitegerezwa. Sozira avuga ko naho hari izo police de confidentialité umuntu ngatoca yijajara kuko banyene izo application bashobora kuzirenga ko hari rero byinshi biriko birakorwa kugira ngo abantu sanamu yabo ahindurwe ariko ngo vyoba bifise ingaruka nk'uko uwo muhinga yoba yarabandanije abisigura. Aya makuru yacu tuyabandanirize kuri byinshi biriko biravugwa cyane bindi ibisata. Ese wari bwumva abantu ubatse basezerana kuja kuryamana n'abandi hama bikaba ibisanzwe? Rumaze kumva umugirwa wo kududura nivyo vyeze mu cenda joguru. Reka tubasigurire uko bigenda. Mugabo n'umugore wiwe barumvikana umwe wese agahitana yundi mugabo canke yundi mugobe bakaja gukora nubona n'uhuza bitsina kwa mugabo na wa mugore bubatse bakaja gutaha ku mugoroba nkuko atacabaye ngo ivyo bikunda gukorwa mu minsi y'isoko. Hari rero umunyamakuru yoba yarumvise ibintu ndetse biramutangaza cyane ko guca yishikiraho ivuga ko umugirwa ukorwa naho sahande ni muri komine ya Cendajuru mu ntara ya Cankuzo. Bamwe rero mubo yaganirije baravuze uko vyifashe ati Maria Mabori yo ku musozi Nyagisova remeza ko umugirwa uhari ko mbere mu guhamagara abagore ngo ari hamajambo yihariye bakunze gukoresha nka wifi sheme na yandi nkayo. Mukenyezi avuga kandi ko uwo mugirwa mudakorwa mu Cendajuru gusa nyamara kududura birafise ingaruka mbi. Edith Ndayikeza yagize nawe ico ashikiriza yagize ati bihora bishika umuryango canke umugore agenda kududura atabwiye ubundi bigatuma habaho kutumvikana hagati yabo ububatse. Naho biruko umustaneri yo komini wiwe yemeza ko aheruka kuronka abubatse bacanyemo bamwitwaye ko kera kugira ngo bagirane ibiyago bigiye bitandukanye. Aya makuru rero reka tuyabandanirize mu bindi biriko biravugwa. Ugaruka rushika 40,000 bari mu bushomeri yisunze rusasuma y'abahejeje amashure badafise akazi yakoze mu mwaka 2022. Kwitunganiriza imigambi birashoboka kuba inyishu kuri ico kibazo ariko no ngaho nyene haza ibindi bibazo. Kutaganira ku bibazo bihari canke basensa nkuyoze birashobora no kwica umuti w'ingorane abantu benshi bariko bivuga. Ibubanza intebe ziriko zikorwa ku bwinshi muri komine Gihanga kubwo kwitegura umwaka w'ishuri. Komine Gihanga irahagurukiye ubukene bw'intebe buri mu mashuri muri iyo komine aho izingana n'amajana 8 na 2 ziriko zirakorwa kandi ko zizoca zitangwa vuba kugira abanyeshuri boroherwe mu kwicara muri uyu mwaka w'ishuri w'2023 shiruwe ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane. Ni mu gihe myaka ya mbere nka ikofu muyange ya mbere abanyeshuri bicara ari benshi ku ntebe kandi bakicara hasi mu mwaka wa mbere kubera ubwinshi bwabo. Masomero ane ariko arubakwa muri ayo azokwakira abanyeshuri kuri ikofu buringa de kazotuma abanyeshuri bari benshi cyane kuri ikofu buringa ya mbere bimurirwa kuri buringa ya kabiri aho bicara neza bakiga neza nk'uko bimenyeshwa na musitantire wa komini Gihanga ni Leopold Ndayisaba byavugaga cyane mu gisata c'indero. Mushahara udashika n'ibihumbi amajana atanu abaganga barundi bahembwa ku kwezi uri mu butuma bahurumbira kwigira kuvura mu mahanga. Ibyo ni bimwe byashikijwe n'amasendika Synapse hamwe na Simegebo mu kiganiro yagiranye n'abamenyesha makuru ku wa 14 Nyakanga 2023 sagara cha Bujumbura kuri Seprodolig. Icyo kiganiro cyari gishingiye gucivugo kibazo cy'igitigiri kinini cy'abaganga barundi bagenda gukorera mu mahanga ni ikihe cyiyumviro Synapse na Simeje zoshikiriza. Dr. Ndayizigamiye Vincent arongoye Synapse ati mvonyemo kuri tuma abaganga benshi bashima kuja gukorera mu bindi bihugu n'umushahara muke baronzwa aho usanga hari abahembwa umushahara utanashika ibihumbi amajana atanu kandi bakora akazi gakomeye bakarenza ko amasaha ntibayahemberwe. Ibyo rero byagiye birashikirizwa bavuga imvo zituma abaganga benshi baja kuvurira bihugu vyo hanze. Nwanyi w'Umuhuza TV ndabakengurukiye cyane muri uyu mugoroba ko twabanye muri aya makuru ntimuze gucikwa n'andi yatandukanye tubashikiriza kuri imbonesha kure mudahwema agukurikira fiona kuri subscribe cyangwa subone ni utari wa fiona ko ibuke no kubisangiza bagenza kugira badacikwa n'amakuru yose dushikiriza. Anyway, here's a beauty.